Kuma na basara cikin mai raba masu yin fada, makautan da haɗa kan masu Thank you. kamaliya diya namaya diya namaya sarlam malaya rabajan kadula dalat zaliya sai mutaliya mutara aliya mutara a du'a allah ya yi wa mutum.